Sentare yisumbuye ya Nyagatare mu Rwanda yahamije Emmanuel Gasana yabaye umukuru w'igipolisi n'umuyobozi w'intara y'Uburasirazuba icaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'amategeko kunyunguziwe bwite. Sentare yamugize umwere ariko ku kindi caha cyo gusaba no kwakira indonke ndetse inatesha agaciro ikirego casaba yuko ategekwa kwishura impoza marira ya za miliyoni za baba 500 y'igihombo yateje guyemeza mirimo Eric Karinganire. Sentare yahanishije Gasana igihano kigabanije c'igifungo c'imyaka 3 n'amezi 6 ndetse anategekwa kwishura ihazabu yagera kuri miliyoni 36 z'amafaranga y'amanyarwanda. Reka inkuru tuyibaze mugenzi wacu Jean-Claude Mwambutsa ya kuri kiyuru rubanza.
Uregwa n'abamwunganira badahari, urukiko rwavuze ko Gasana Emmanuel ahamwa n'icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite. Ni icyaha yarezwe n'ubushinjacyaha buvuga ko rwiyemeza mirimo Eric Karinganire yakoze ibikorwa byo kuzamura amazi mu isambu ya Gasana Emmanuel ntabyishyurirwe. Urukiko ruvuga ko Gasana atashoboye kugaragaza ukuntu ibi bikorwa byakorewe mu isambu ye ntibyishyurwe kandi ari ibisaba amafaranga. Yiregura Gasana yabwiye urukiko ko imirimo yakozwe mu isambu ye kuko ariho havumbuwe amazi. Gasana avuga ko byakozwe byari mu nyungu z'abaturage benshi bagombaga kugezwaho aya mazi ndetse n'aka gace kakaba kari gufatwa nk'akintangarugero mutundi. Umucamanza yavuze ko Gasana ahanishijwe igifungo cy'imyaka 3 n'amezi 6 ngo habayeho guca inkoni zamba kuko ari ubwa mbere ahamijwe icyaha nk'iki kandi akaba yaragaragaje ko afite urwayi bugoranye gukira. Ngo iyo hatabaho kugabanyirizwa ibihano, umucamanza yavuze ko igihano cyari gikwiye cyari imyaka 7 n'ihazabu ya miliyoni 144 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikindi cyaha yari yarezwe ariko urukiko rwasanze kitamuhamba nicyo kwaka no kwakira indonke. Ubushinjacyaha bwavuze ko imirimo Gasana yakorewe mu isambu ye yari ingurane y'ubuvugizi bwakorewe umushoramari Karinganire kugira ngo abone abaturage benshi bayoboka umushinga we wo kuzamura amazi avanwa mu butaka. Urukiko rukaba rwarasanze ibimenyetso byatanzwe atari byo kwizerwa. Urukiko rwari rwakiriye kandi n'ikirego gisaba indishyi cyatanzwe n'umushoramari Eric Karinganire wasabaga kwishyurwa miliyoni zisaga 500 z'amafaranga y'u Rwanda akomoka ku gihombo avuga ko yatewe na Gasana. Urukiko ariko rwasanze izi ndishyi zitagomba gutangwa kuko Karinganire yareze mu izina rye kandi imirimo yarakozwe n'ikigo Akagera Biti.
Rakoze Jean-Claude Mwambutsa. Ikigo kijeje gutanga inguvu muri Ukraine kimenyesha yuko ikibanza gikuru cyo mu bumanuko bw'umuji wa Kiev cy'inguvu casambuwe n'ibitero biheruka Urusiya bwatumbereje ku nyubakwa z'ibikorwa by'iterambere. Ikigo Central Energo kimenyesha yuko ico kibanza ari co cari ica mbere gikuru mu karere. Ibindi bitero vyononye ibibanza vy'inguvu vya Kharkiv, Zaporizhia, Odessa na Lviv. Aba harugwa mu bihumbi 200 ubu bari mu kizime mu karere ka Kharkiv. Perezida Zelensky yavuze yuko Ukraine ikeneye cane ibikoresho byo kwikingira ibitero. Userukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ico gihugu avuga yuko ibintu bikomeye nubwo mu butegetsi bwa Washington hari ubushamirane hagati y'abagize inama nshingamateka aho abarepublikani badashaka kurekura ku kibazo cyo guha Ukraine imfashanyo z'ibigwanisho. Mufasoni asigwa na Alexei Navalny yari umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya yavuze ko umugabo wiwe yasize yanditse ku buzima bwiwe imbere yo kugwa mu ibohero mu kwezi kwa kabiri. Igitabo ciwe yise Patriot kizosohokera rimwe mu ndimi zitandukanye mu kwezi kw'icumi. Yulia Navalnaya avuga yuko ibi bizoba ari igikorwa ca nyuma co kwereka gati ubutegetsi bwa Kremlin no kugaragaza ishaka yari afise yo kugwanya intwaro y'igikenye. Isohorero ry'ibitabo The Penguin ritangaza yuko yatanguye kwandika ku bijanye n'ubuzima bwiwe gatoyi imbere yo guhabwa uburozi muri 2020 kandi ko ico gitabo ciwe kizoba kirimwo ico The Penguin yise inkabuzo yo gukangurira abandi gukomeza ugo rugamba Alexei Navalny yari yaratanguye. Tugarutse mu karere mu yindi nkuru ijanye na genocide yabaye mu Rwanda ariko tuyifatiye Bruxelles mu Birigi tuje mu rubanza rwa Emmanuel Nkundu wimye yagirizwa ibyaha byo muri ayo mahano rwabandanije no munsi ku munsi wago ugira gatatu inyuma y'akaruhuko kejo uwo munyarwanda w'imyaka 65 batagira bomboko yagirizwa ibyaha bivugwa yuko yakoreye mu mugwa mukuru wa Kigali ariko we avuga yuko atamuntu yigeze yica mu ntahe yicese yuno munsi humvirijwe abahinga bibyabaye mu Rwanda Colette Breckman na Alain Veragen bompi bakabara babirigi babanditsi bakahise kibiyaga binini ibyavugiwe muri sentare tubibaze Alain Majesté Barenga
Kwa mbere yumvirijwe numubirigi kazi w'imyaka 78 Colette Breckman umwanditsi n'umuhinga ku Rwanda n'ibiyaga binini yahoze ari umumesha makuru uno musa ari mu karuhuko k'izabukuru Colette yavuze ko isi yubamye ku Rwanda 94 yagize ati jewe narabyiboneye interamwe zarahabwe imyimyerezo ya gisirikare kuri kwamye zarahabwe igwanisho amajambo ahamagara kwica abatutsi yaravugwa n'abategetsi hamwe n'ibinyamakuru byari byegereta n'umugambo uri ku butegetsi nkakangura na radio televiziyo Milcoline jewe narabyiboneye kuko 90 naba mu Rwanda kandi sibanga Rwanda n'u Faransa barakadasohoka abasirikare b'u Rwanda bahabwe imyimyerezo n'abafaransa kandi arabahinga b'abafaransa benshi bari mu Rwanda banagwana ku ruhande rw'igisirikare cha Habyarimana narabiboneye ni operation turikwaze mwumva ivugwa yari yo gutabara abasirikare ba Habyarimana n'interahamwe basa n'abatsinzwe no kubafasha urugamba no kubahungisha hakurikiye Arever Hegen umuhinga ku Rwanda yari mu Rwanda igihe cha genocide umwigisha wa kaminuza nabo nyene yabaye nk'uwa mbere yemeje ko atagushidikanya genocide yo mu Rwanda yateguwe ishigwa mu ngiro n'abategetsi b'ico gihe mu ntayo no munsi Emmanuel Nkundu wimye niho yarara aherekejwe nabo umuryango wiwe bishasha nuko n'abacika cumi bari bitabye ubwo rubanza rukozubandanya harimwo n'imiryango y'abasirikare cumi b'abirigi bacungu ari umushikiranganji wa mbere agata wiringa imana bicanywe mu Rwanda rubanza rukazubandanya ku munsi wa mbere
umunya Vietnam kazi w'umugwiza tunga yacoye umutahe ku bijanye n'ubwo bati yatiri urubanza go gupfa kubera uruhara muri rumwe mu manza ku kibazo cha ruswa mu manza za mbere zikomeye mu mateka y'ico gihugu sentare yo mu muji wa Ho Chi Minh yemeje yuko umunya Vietnam ariwe yari nyuma yo kunyuruza mu mayeri ibanki y'ubudandaji ya Saigon Commercial Bank amafaranga aharugwa muri miliyari 40 z'amadolari mu kiringo c'imyaka 10 yagirijwe yuko ariwe yari yiharije ibice 90% by'imigabane muri iyo banki imbere yo gusohora amafaranga menshi yakuwe muri iyo banki agatangwa nk'ingurane zidakurikije amategeko